Sudana bahana, kwanza manoti, nikuongezea thamani. Mama, nimefunda kuigiza kakanuma, masaja yote, usiwe mbali na.